kubandwa byari bifise akamaro ku bantu bamwe bangu byarashobora guhekereza umuntu umuntu yarago cyanke n'umukobwa agenda agomba kuja ku mugabo yarahebe uyu mugabo abiwabara mu bandi bagasaba imana bakambaza imana ati zufashe imana umwana agende kubaka amerego neza nk'abandi
cyewe oshene mbandwa cyewe ni imana yarampaye n'umwana wo kubandwa namubuze ahangereya
jewe ngitangura kubandwa mbere natanguye kubandwa zari ubunyenda
ero umugabo wiyo
emwe ndabandwa byinshi bikomeye ahandabizi gutya
jewe nka jewe ndi bitumirirwa ko naragenda nk'iyo munyabihanga bakantumira ngiye kubandwa aha igitunga iyo mu butuki ahantu itwa mukabuye je nari umutumako bakantumira tukagenda n'uwo mutama wanje nari ifise icyumu n'urusama bihiyemo uyu mwaka nyene byahiriye mu nzu
nka jewe nije n'abagomba gusaba uyu
yacomurika bahagati
ati kiranga kirumwe uti ibyo woba inkore ati ni ukwamba ndakwambaza ibizi
uje kwambaza kiranga waba wambaye
uko jewe nje kwambaza kiranga naba nambaye uko kugira n'ububahe kiranga
umva rero hari abantu bazi ngo kubandwa ngo abantu babandwa bari gusa
oya barambara bakikwiza
jewe ngo wirabebe yego mawe
kiranga kirumwe yamwambarizwa ko tumera kiranga kirumwe yewe naragowe kiranga kirumwe abandi baraheka nanje simeka urabona nakuntu wasamye ukahurungukira hasi none ndagusabye kiranga kiri umweru nyamwambarizwa kure mwami burundi
kubandwa ure ariko aransaba ijambo aba yicaye nk'ahambavu yanjye yantangira ingaha nca nicara rero ama rero bakaca dukomeza rero tukabandwa tugarinda buca
buca tugakokera tukabandwa washimba rero yuko yafashwe neza nacyo niko ndasaba
nacyo ndabaje imbere nkacyo ndabashora aho yepfo kuruhutse
bagaca bakira impuzu zose bakantwikira naryamye aho rero bavuga ngo kirarunguye byabihuba biramenze ngo kirarunguye
yarayarongoye cyentontomwa ntontomwa yakiranga jewe
yarayarongoye cyentontomwa
yarayarongoye cyentontomwa
ego kiranga kirumwereye ntontomwa we
yarayarongoye cyentontomwa
niwe ubuzima bwari bwiza
mubona ari hehe mwari hari ubuzima bwiza ugerageje kuraba kuko mwari mubaye mukibandwa n'igihe mumaze kuva kubandwa
kubandwa cyo mbereho nitwa Maribori ya Kiranga n'iryo zina ryanje gihwe ni Maribori ya Kiranga
aha turaje cyenda heje kubandwa twabonye mugi wa kubandwa mwabonye ingene bisiga ingondo bo nibaza yuko birisiga ingondo bakabandwa bayambaye nyamanyama nzobatara ngahama uzonyigana murazi vizo mubako nzomurungikire nkubu majo murambona hano nti uguma n'abasanga butaka bw'iwacu nababwiye yuko genda umusanga butaka rero ndi iwacu nageze iwacu moya mbiri mbaya mbaya inyaro nyamanyama inzo njyewe ndaha
urabarwa
nabashikanje ngaha isawa ndahabona neza nibere kubona abashikanje ngaha muri mwebwe sobanone muri iga none aha mwese murabatwa byakwiye nk'aho witonda ntabwo rero tumva ari umutwakazi nawe sandiri gabuze niba sandiri nabaguriye njye nitwa simbizwa semavumba Umvise ingene nitwa. Cye nitwa Simbizo wa Semavumba. Semavumba. Muri mwe bwa nta utabatijwe arimo. Amwe se mwarabatijwe. Ndega batijwe cyane. Ndaho batijwe cyane.
Ubiye nkujya ndiye batijwe ndiye.
I'm going to go to the house. Tangi wagize ubune bigine cyane bipfa. Nenda kubaza. Ino murashagira muraca kora inkono kabumba. Kizungu ro cyaratwikedi. Ingora zikubumba nyene neza. Gore, urazi kubumba rika?
Eh, kubumba ndabizi.
Ngamura rongoko.
Yeah.
Aburike no. Gore. Aburike. Ubujyo bwo yego.
Zana kajanye.
Nino ngubuchuba he. Kwani? I'm going to go to the house.
What have you done?
I'm going to go to the house.
Mama umvise yuko kugira abyara umwana yabanje kubanza bijya nabyo ubigira winyegeje abakristo bakumenya umukristo
bakugira iki neje ko mbangwa kandi
ni mwatoye ego
ingingo ya mbere ivuga yuko Burundi ni igihugu kidagaze ku idini
neza
uwo muntu azaho kwiruka kuri kora abantu babari kandi Burundi ari igihugu kidatwa atadini gifite
amaza kuja ku kisaba
babisaba nde we ega nime mwabihevye none ikindi nacho kubeka imwahevye gucura
aruna
kumwahevye kubeka imwahevye gucura
gucura
eh
ndabwiye kubera ubugende nande ubu twatukibandanye eh kabisa byatubanye bisa muta ibyo byatubanye bisa
ibiki byabanye biki
ibyo
eh eh
yaye biyo biba byabone
eh
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Uzo nyigana bino bintu azubateje imbere.